Pakuti nsewa wapita kuphika magetsiko ndi ulibe dzala. Nsewa wapita kumene kuphika madziko kuokasifere kulibe dzala. Ndipo plant ya Lu West ndi malo otchuka kwambiri fa kuti zinthu ziwiri zotchuka. Nyumba ya Nsanjika ili mplant ya Lu West kumene kumakhala president wa dziko. Chineka yapo ndi bwalo la ndege loyambirira lili mplant ya Lu West koma kulibe nsewa dzala. Komatu kwakhala aphungu a nyumba za malamulo osiyana kuti mwafunse kuti mwalemera bwanji akachingwe, mwalemera bwanji agandulo, mwalemera bwanji agama, mwalemera bwanji apita ku mpalume, mwalemera bwanji akaneka akuwuzani kuti fuwa cha uphungu. Chonafunso nkumati kulemera mudzilemere nokha fuwa cha uphungu koma kwanuko sikumalem simufuna kulemere. Zimenezi zimeza timangitsa kuti tiyankhule pano chifukwa nkhani imene ndiyopotekesa mtima. Kuti Blantyre ngati mphepete mwa Blantyre town yaikulu ya dziko la Malawi siyo chita bwino. Kuli bwanji ku Mtumbulende ku Makwasa, kuli bwanji kulikoma, kuli bwanji kwamene Lupembe kukalonga, kuli bwanji ku Usisya, kuli bwanji kuchitipa kutali ngati uku ngati chino chukalika kwathu kuno. Ndiye ine ndinayankhulapo dzana ilo kuti Blantyre chifukwa cha chinthu chimene mwati chipongo chachitika kwa anthu achigawo cha Blantyre Lu West, tikufunsa Blantyre ikhazikitse sub-district imene iphatikiza Lunzu ndi Chileka kuti titukule Blantyre Lu West. Ndikudziwa MP akumene kusanga yankhule chifukwa sidamvepo MP akuyankhuza Blantyre Lu West mpaka amayi anga amwalira. Ankachita kufunsa kuti kodi kuno kuli phungu sitimva. Ndiye ife tikuyankhulira zimenezo. Talemba kalata pa mpano kwa afusa bambo Sidik Mia omwe ndi mkulu wa zamisewu kuti ayang'ane chitukuko cha Blantyre Lu West chifukwa amavota aso anthu a Blantyre Lu West. Chileka Airport ndi bwala loyambirira mbiri ya Malawi koma kuyang'ana Chileka Airport iyo kukhala ngati kotchisira fodya airport ya dziko. Tsiku lina ndikuyenda pa ndege ndikutera Maya hostess azimaya amaphika akafunsa kuti airport sitikuyona ndi ndani kuti iyo ili apa kuti ya. Ndiye pilot adziwa kuti titsika bwanji kuti gemula kumene kufanga khala nyumba yoyang'anira zapa imakhanga kuti ndiwokala. Koma ma president abwera ambiri kumayankhula Chileka yaoneka ngati chochi Chileka yaoneka chochi onse atuluka. Mai Josh Banda, Abagiri Mluzi, Abigwa Mtalika, Apita Mtalika onse wadutsa Chileka kali chisakasaka bija cha airport. Ndipo pano ndiotseka ifamise inachita uje ni magobo mkati bwalo la ndege koma kuli member of parliament. Pachifukwa izi mchifukati kuti parliament ya mawa choyamba mwaira kutsa chifukwa simuna kafuse anthu wanu. Chachiwiri musapezeka mukugona kungopezeka mukugona mutu wana tubwera pano kuti auje amagona achotsedwe tipite kwanuko ndi alero umuni wake muva chilunga muli boma lililonse uli constituency iliyonse tidziyauza anthu akuti awasaki aswawo amakasinzako pamene chituko kwanuko kulibe. Ndiye pachifukwa ichi tikufuna tiyankhule motsutsu modzudzula aphungu a nyumba malamulo onse amene akhala Blantyre Lu West. Pamene aphungu anzanu amangitsa misewu ya dzala inu munalola kuti atseke nsewu wa dzala omwewo wa Blantyre Chileka Thambani Mwanza udatsekedwa mamoti akadautsira phula koma aphungu muliko ambiri mbiri. Ndiye tisakunamize ulendo uno muchoka chifukwa muva chilungamo uwawuza mala kuti ikani anthu onadzika kuyankhulirani kuchosera dzika sinza mamamenda metifoti yankhule pa nthawi. Pomaliza tikukupa mphani parliament ya mawa isakhale parliament mama parliament onse apita kumbuyoko. Maphokoso ako parliament akhale maphokoso achitukuko cha dziko osati oyang'ana ndale chifukwa chitukuko ichi sichikuyang'ana kuti mchipani cha tonse kapena chipani cha MCP kapena cha UDM or DPP ndi chitukuko cha dziko lonse. Pachifukwa icho parliament isinthe iyambe kuchita zinthu zokomera Malawi komanso zotukula dziko. Za maphokoso tikukuyang'anani tibweyaso pa mpano tidzakudzudzuleni. Ndine commander in chief wa muvi wa chilungamo. Mwagoma nonsu. Hello, muvi wa chilungamo, hello. Hello, muvi wa chilungamo, hello. Zivo mkwambi.